Yabo kulezi imini akekho umculi obangwa njengogatsheni ubangwa abacula abahleli bemcimbi yabo othi ngikulule kwegatsheni ngoba thina vele sithole la endimini sasigida ngumgqumeni usesesikoleni othi ngiweyala yabo egatsheni into zakho ezivuleke kakhulu mhlawumbe lo nyaka womlando wakho uyaqasha imali iyeza ngayo yonke uyawina yonke into futhi yabo fanele ngithi ukuyala ngoba ufele phasi kwethu thina ngoba thina sasikumgqumeni yabo udumo liyafika ledlula ngathi safika kanje udumo uphushe iy'nto zakho uphushe amabhizinisi akho uphushe iy'nto zakho wenze noma yini wenzele kuthi kwehla ngoba kuhamba kwahambe kwehla hayi ukuthi ngiyaqiqanisela kuhamba kwehla hambe kwehla baningi abaculi abayisibonelo babonile ade babukela kude kodwa uphezu kwabo manje sebephansi phansi sokuphelile udumo lihambe lihambe liphele ngoba usasebenze kanje manje yenze iy'nto zakho uyiphushe ngendlela ngoba khona la kuyothiwa indlula mhlawumbe indlula umcimbi owu-6 ungazi ubize ndawo hhayi ukuthini kobe sekukhona abanye mhlawumbe abakazali abasey'koleni abasazovimbanisa sokuqashwa bona kuthi na ugcinisa uyisonde zenganeni engakazalwa manje sokuyisikhathi sabo selidlulile sakho wazi ukuthi noma sedlulile iy'nto zakho i-right amabhizinisi a-right ukuthi namakhumbi ku-right yabo ey ngithi angikuyale lokho ngoba mhlawumbe nami isikhathi sami sesizozisendlule ngoba ngindlodlobele nje kanje nami abahleli bemcimbi bengibanga ngapha nangapha kuwukuthi angifuni ukuya emcimbini.